I can't help it when you make me feel this way. I can't help it when I don't know what to say. It's just that you make me speechless. You make me speechless. But you know I need you so badly. Baby, you light up the night sky. We know how to make the time fly. We could go to the sunrise. There's no going back now. When you make me feel this way, I can't help it when I don't know what to say. It's just that you make me speechless. You make me speechless. But you know I need you so badly. Da 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 da